kitu for a cause. At least ukimbilia unashinda millions. Kama usikimbilie marriage, at least ona. Excuse me. Ona. Do you know Eliud Kipchoge?
Yeah.
The hero for Kenya.
Yeah.
Jamaa anakimbia anashinda millions. Wewe the only thing unakimbia unakimbia mimba. Can you start being serious? Huh?